kanti tukuyimba nyimbo imene
ndalawa yendani bemu ngalawa abambo usatope
amai
usabwerere yendani bemu ngalawa amai usatope usabwerere Tope Musa Werele Yenda Bemungalawa Amai Musa Tope Musa Werele Yenda Bemungalawa Chikoni chida chamai mai wadoni kayo chokwiri ranchito nicho chikoni
chikoni
patsokolo
nchito
bambuyo
chikoni
patsokolo
nchito
bambuyo tikatsokoza chikoni Takopa mioyo, tika toko za chikondi Titakopa mioyo,
chikondi
Patokolo,
chito
Bambuyo,
chikondi
Patokolo,
chito
Bambuyo, tika toko za chikondi Titakopa mioyo, tika toko za chikondi Takopa mioyo
chida chamai mai watolikayo chokwiri ranchito ndicho chikondi chida chamai mai watolikayo chokwiri ranchito
ndicho chikondi
chikondi
patsokolo Bambuyo,
chikondi,
patsokolo,
chito
Bambuyo, tika tsoko za chikondi Tita kopa mioyo, tika tsoko za chikondi Tita kopa mioyo,
chikondi,
patsokolo,
chito
Bambuyo,
chikondi,
patsokolo
Tika
tsoko za chikondi